kudlula 10,000 angedwa ke lapho khona umfowethu ukhathide ngoba singabadidiyeli bese kuba khona umntwana ufunda esibambisene nabo lana
engikushoyo ke insizwa zakithi ukuthi njengoba ezosukuma ungizwe umlando wakwamhlungu umfo kamgane umanxeba umfo kanhliziyo ziyogoba abeka kubekayo thina njengoba silapha sizokweseka ingane yakwethu esiyibona idelelwa umunye umuntu umuntu ongaka la kwaZulu insizwa zakithi nonke njengoba nikhona nje umuntu ongaka kwaZulu akabizwa ngomfana akalokothwa nje abizwe ngomfana umfana ingane yelusiyinkomo awukwazi ukuthi uyindoda unomfazi kube khona enye insizwe ebiza ngomfana akuvumelekile lokho uma bebengazi abantu kufanele bekufunde lokho fokanhliziyo zogoba mthunu mlando untomba zemqomama ngoba zemdabukela wasemathunini enkandla mfowethu sukuma ukhulume nabantu bakho ukhiphe konke okusenhliziyweni ngoba ukukhuluma ukusho ukuthi nakho kungiphethe kabi nakho engikubonayo nakho engiphethe kabi akoni lokho akusikho ukona lokho okonayo ukuthi mangabe sesibonile ukuthi khona okwenzile okungalungile bese thina kungabe bikho esikushoyo ukulungisa umuntu akalahlwa kwaZulu akukho akukho umgqomo okulahla umuntu kwaZulu ngakho asizukuvuma ngokwakithi lo akuvumelekile ukuthi ezinye iy'nsizwa zakwezinye iy'ndawo zibizwe wakithi ngumfana sikuvumi lokho ngizele lokho la nanko unqumo unqume indaba ongiphikisayo asho ukuthi aphike ngezakhe aphike ngezakhe sekuma
cengaiaokwakithi
Ithatheni mkhonto diva diva msebenzi ngayinda kusalapa Ithatheni mkhonto diva diva msebenzi ngayinda kusalapa
kuwena
kuwe kuwena
ngizwe ngomlando wasemakhulwini ngizalwe kanje amatata amnyama akekho bakwazi lolo I'm the president of the Bangladesh I'm not just a boy I am the president of the Bangladesh ngumuhulumeni wamabhinga isizwe sikhulukazi lapha eNingizimu Afrika I've worked for 15 years ku-SABC 1 Roots la ihlanganisa khona zonke izinhlanga zezwe laseNingizimu Afrika ngisho ama-social media ayingakabi nje njengoba sekuyishila nje manje kodwa sakwazi ukuthi ke sikhulisane sazalisane ukuthi ke singobani singamafrika wonkana singamashayi baseNingizimu Afrika ngakho ke ngizocela futhi kuphinde kubingelele ke zonke izinduna ezikhona ke imele kamahostel ahlukahlukene neyimele ke abadidiyeli bakhona lapha ke egoli namaphethelo ke njengomlando wasemachumini ke oyinsizwa futhi yakwaZulu ozalwa kwaZulu Natali angifuni ukuhlonisa lokulokhu ngikhuluma ngidavuza ngiyale 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 thina siye bazukulwane bamaqhawe namaqhawekazi ke akwaZulu Natali akekho ngamazwi ushaka kaseza ngakhona unodumisa ezihamezi uthi kona bakwazi bona umkhathi belitokona bethethe emlobhini edla kambusa akakwankosi kanenyakalaisa kunethezela akekho ngamazwi otshane kwampande owanqoka amangisi sandlwana ushile nindo omnyama ongabende bazinke ongabende bangonyana akekho ongayazi inkonjane ejikele emafini ezinye ziphelele ejikele ezulwini ezinye ziphelele emafini umsimuntu uvele ngesimbokwakhwangisa namaqhaza kuqala uqhatasi umpaka okubalulekile-ke ngizokusho lapha ukuzigqasha ngokuwena nokuzazisa njengom-afrika njengesizwe kanye osumeleyo akubona ukuxwasa uyinkulumo nje eqondeleyo yoqo mina-ke njengoprezidenti wamabhinga ngiqhamuka ekhaya singabantu bakwazi siyaziqhenya siyazigqasha futhi siyazazisa futhi siyisibonelo esihle one day long time ago I said it straightforward ukuthi you can learn something from us bakugcotshwa isilo eke singena esibayeni kugcotshwa isilo emabhida ngithi mina other child can learn a lot from us We are a very respecting people. Sakuruswa ngehlonipho, asikhuliswa ngokugwala. Sakhuliswa ngokuqhawe, sakhuliswa nangehlonipho, ngisho ukudangana nokudangiselana, nokuhlonipha ngisho amalawu eke oshihlo lwehlo omkhulu kanye nawo banewenu. Ngisho umakoti enyathela egcekeni ekwelakithi, uyambona ukuthi akufani nomunye umuntu. Ngakho-ke, ngizoqala-ke njengoba unyaka ka-2024 uqalile, ngizoqala ngiqonde ngqo ngaphambi kokuthi-ke ukhulume izinto eziningi. Ngifuna ukukhuluma kabanzi ngokuthi ngibongele umfana wakithi lapha esiteshini esikholokazi esingaphansi kwenhlangano ye-SABC eke ukhozi FM eke ukhuzani umfana wasemandaba ukuthi akwazi ukuthi ngamavoti akhe aphumelele ekuhlukaniseni-ke kunyaka ka-2023 to 2024. Kuyinto enhle lokho, kuyisibusiso kuthina njengamabhinqa, ngoba thina sacindezelwa kakhulu njengabantu abampisholo, njengabantu abagcina isiko, ngoba inhloso yabelungu ukufika kule lizwe ukuthi umuntu omnyama akazenyani afuna ukulingisa izizwana nezizwe zabantu zamanyama amazwe phesheya kwezilwandle, ukuze kunciphe lo msoco thina esiyiwo osezosigqame eNingizimu Afrika saziwe umhlaba wonke njengamabuzamnyama, oMiriam Makeba, oBrenda Fassie, oLucky Dube. Ngakho-ke engizokusho futhi okunye, ngiphinde ngibongele insizwa kithi uMthandeni eke Mfoka Menqele, ngikwazi ukuthi kuJanuwari asivulele kahle onyaka ngumcimbi omkhulukazi lapha ubulapha emdletsheni ekha komama, kwafika abantu abangaphezulu kuka-10,000 belapha bezobungaza i-Song of the Year okuyiphelisi ayicula nolwandle uNkulunkulu osenkampanini kaphezulu okuthiwa-ke iNkabela Gold. Siyabonga kakhulu ukuhlanganiswa kwamabhinqa nokubusana kwamabhinqa nokuyiphatha kahle kwabantu bangithi noma zenzekile izingozi lini izulu kulesikhathi sihlalebejane kodwa abantu bakwazile ukuyiphatha kahle, sithidude emndenini elahlekele ngaleso sikhathi. Sithi-ke njengomongameli wamabhinqa nabantu sebenyuka sebephendeke emuva ngiyabahalalisela futhi kakhulu ukuthi bangena kahle emsebenzini, imisebenzi engabaphelele. Bese ngihlobise ukuthi ilanga layizona there was a very important day for an African community. Was a very important day for a South African at large, eJanuwari. Kwakuthenga amadoda lapha eMangaung ngo-1912 kusungulwa iqembu le-African National Congress. Ngithi angikwazi ukukweqa ngijombe lokho ngingakuboni, ngingababongeli ukuthi kwakufungiwe kuleli zwe lase-Afrika kusukela ngo-16 centuries kufika ko-Jan van Riebeeck ukuthi ayikho into yomnyama kuleli zwe, sibahlakazi. Yikho ubona amaqembu ezepolitiki amaningi angaka nje engathi uphoko, engathi ubukhulu. Niyahlakazwa andiboni. Hlangani! Hlangana Zulu!
Siyakhala
manje. Siyahlangana singama-Afrika thina siyodwa. Kodwa into ebalulekileke manje sithi hlangana mhlawumbe. Kanje ngithi nasi into isigaba sokuqala u-African National Congress basungulwa amadoda ayiqonda isikhathi umongameli oyoqala kwakunangalibalele umuntu okadoli owasula ngisho ilanga leli egcine esebambiseni kanye nomhlaba kaSouth Africa njengoba ethi ngihlihlihli yanibazi ophikise kase banibazi ngempela. Into ebalulekile-ke yileyo ukuthi umlando we-African National Congress to liberate the African system of oppression was extremely powerful. Ngoba nje ngisho amaqembu amaningi asuka kuqhomolosi ayakwazi ukuthi ebe izinto eziningi kwi-constitution ye-ANC. Ngakho-ke izolo bekuyilanga elikhulu lakaqhongolose lokuzalwa kwawo njengabakhululi beNingizimu Afrika nabakhululi be-Afrika ngithi asibakwazi ukuzakulele kwithina. Siyababongela kakhulu, sibongela-ke iqembu likaqhongolose. Angikhulumi nangabantu abaphakathi wehe, kodwa into ebalulekile-ke yiyo leyo yokuthi hayi iyabonga abafowethu, bengiqala ukubona into ziphahla ngaloluya hlobo ayiphahle uthathe ezelani. Siyabonga ngamelo wethu, ngiphahla yabona nami sengicabanga ukummema umatamela lapho azongiphahlela ekhaya izinto mhlampe ngaphahla izolo eyiqondane naye lesaphahla yabo. Kodwa-ke ubenza kungusiwe njengenkosana yezo, kuyinkosana yezo namntada ngokabe khona nje into ebalulekile-ke bese ngingena-ke esigabeni bese kunokukhuluma okwavela kwaku-2023 ngomhla ka-23 kudisemba lapho ngakhuluma khona inkulumo ayiqokothise ngayiqondisa ngqo. Ngakhuluma ngomnumzane uJulius Malema mit Julius Malema, mit Senna, Julius Malema. Es ist ein sehr cooler Lebensraum, das ist ein bisschen mehr Afrika, das ist Afrika und Ghana. Und aber unter uns, wo und aber unti, egal wo in der Welt ist, Joba, wo in Hamburg, sagt das auch, ego, lazy. Egal, they can do it, other people. But me, I can never allow this country and this continent to have a political god like you. You are a political devil. You are not a political god. As your colleagues and your organization could take you. Never. They can't match. I'm telling us, we're going to ask you much. 2021, only they can't match. That piece of the party. We always are in the first year of the party and get a lap and so on. I'm telling us. I'm sure. Ngithike mina into ebalulekileke lapha ngifuna ukuthi enkulumeni yami ngicacise ngokungahlonisi nangokungangabazi njengomongameli wabantu abakudala akhosokalongabasece kwazulu njengoba emnewethu eshilo ethi awukubuzulu ngahlula. I will never be tribalist and I will never be one. But I am proud as who I am. Sometimes being proud of who you are can be defined as being tribalist to other people who feel inferior about themselves. It's not my mistake that other people and other tribe they feel less privilege of what they tend. Babe no cause no more. I'm not telling my story. Ukuthi mina ngose Africa ngikhuluma isiZulu ngkwaZulu Natal eke futhi ngumzukulu ngamakhosi endabuko eke lokho angisoze ngakuyena ngishike isizukulwane nezizukulwane ezayo kuyomele sikusho lokho ngoba kubalulekile kodwa lokho njengoba ngishilo ukuthi sakhuliswa ngenhlonipho ngishe sinezinto zenhlonipha nomhlaba wase-Afrika waseningizimu Afrika akugcwele amaZulu kuphela ngendlela esinamandla ngayo thina masibheke nempi siyayinqoba yabona. Because we embrace each other, we know that we are one people. The aim for an enemy, one enemy that came in this country, it was to defy to Kalaza Asini. You should have known about it. But, into ebalulekileke la kwenzeke isigameko sokuthi ugcine ukhuluma ngamagama mhlawumbe ngeqise amagama anenhlabathi azwakale kabi ikakhulukazi ezulu sabosona ngithi shwele lasasila akhosokonaunasita kumgula le ncwadi engayikhiphayo kwakuyimina engabhala lapha nesezulu selapha ngoba sibuye sibama-Afrika eke ngakho-ke lokho ngiphela ngihoxise ngokwahlukisa kodwa umlando walokho ngiphinde futhi ngiqonde ukuthi this dictator called Julius Malema ngangiqondise kuyena without any fear. Inkinga bangani kwethu njengoba sikhuliswa sigamile kule ndawo ayikhuluma emphakathini kule ndawo yakwezulu njengoba nomfana ngangimemukela mina lapha phezulu lapha ngimemukela ngoba kwakuwuphawu lwenhlonipho ukuthi umnumzane uMalema uyilunga lephalamende umholi weqembu lesithathu ngokukhulu kule lizwe laseNingizimu Afrika futhi ziningi izinto ezinhle ayikhulumayo nesiyithandayo ikakhulukazi njengabantu abasebancane nanjengontanga yethu ezingeke zihlonise kodwa akenzi kahle asikhohliwe ukuthi ephalamende indlela ayedlakaza ngayo umsholozi embiza ngoZulu Boy emkhaphaza nebukhosi bakithi elwa nodlokumbane angase exoliseka ngaki kuzo zonke iy'ndawo Malema ahambe exolisa ephoqwa omalula bemduse umsila beze beyombeka le kwanongoma ehlala nkosi ezoxolisa esilweni selibhonge ibhubesi ngoba edelela lokhu okudlulele lomfana kuthiwa uJulius Malema senimyeke kakhulu ufike khanye manje ufikele emphekini nani iqiniso elithi engifuna ukuliqaqisa mina uma ngikhuluma ngamabhokobhoko akekho umuntu ongawufuna umnotho osiwaxhashazwa ngabelungu bathatha umnotho wethu siyawufuna lo mnotho wethu kanzaneni kodwa siwufuni ngempi ngoba impi hey ungayijaha impi kuthi ungayijaha impi
Himbe abula macha. Himbe abula no macha. Himbe abula.
Himbe abula. Himbe abula. Himbe abula. Himbe abula. Himbe abula. Himbe abula. Himbe abula. Himbe abula. Himbe abula. Himbe abula. Himbe abula. Himbe abula. So for a wound, Shalom not over a group or another Mahama to a Mahama to a Mahama. It's your full not to wait with our Mahama. Oh, to a was a good to go on a man's anger on the paper stage with a bull of a pool. But the film ship office in Arco, Napa, and the woman to the son of a Uta Bulama pool. Ngoba umnotho waphesheya nobudlelwanisi nabo esisafuna ukuthi isystem yakho lishintshe ikwazi ukuvuna thina njengabantu bamnyama izondiphandla izigubazela nobudlelwano kuyeke siphendule sifane namazwe lawa anama-dictator oZimbabwe oGaddafi namanye amazwe sifuna i-liberation efuze yabona nje iKenya kwakuhambe nofalawo phapha le Kenya ukhuluma udoti laphana njengamanje uthi umongameli waseKenya kuvuleke imingcele ngo-90 days ukuthi umuntu angaphayi any visa akungena eKenya azokwenza business. Lokhu zishaya ihlombe ngoba kuyinto ekhulu, kuyistart, into ofanele iqale kahle kancane kancane. Hhayi vele kudlongule yonke imingcele nje njengoba lo ekhuluma udokotela ezimisha. Sibathanda ngaba abafowethu bamazulumhlaba kodwa kwazi ukuthi sineyinkinga zegqeke, sineyinkinga zangaphakathi ekhaya, abafowethu abasebenzi abangama-graduate, kuneyinkinga eyiningi. Akuhlala ama-embassada nabantu abane-employment ngekuthi abantu bakithi kunakwe bona kuqala bathi change the begins at home. Isizathu-ke esinye sazo uMalema, I want to set the record straight. Kade mina uma ngumhlangano nomfana noShivambo kanye nomashangaleni lobu olekha njengathi sithungo umakhekho ehashe esiphukuphuku lesangapha ngakithi lemzimkhulu kuyakuthi ufuye amaphuphethe leswaye ephuphisa indlozi nje emthathe emflasha netoilet yabo noShivambo lapho uthwele kanzima uthwele kanzima njengesithi yetoilet uthwele kanzima uShivambo. So into eyenzakalayo uMalema wangibizela ema-ofisi la sakhuluma naye ngokujulile uthi kimi ndoda ngumhlaka 10 ngiya eThekwini. Hawe eThekwini uyokwenza naye ngothula manifesto ngezwa kale kuthi amamanifesto kuthiwa yithini esezingamahlokoukhiza lapho kumalema wenza isimangaliso uzothi kimi uphela kungu-announcer in the 10th of February is a premier candidate of KZN. Because this pretty boom boom, a show no star or no Pujana.
Twana.
Mongus Twana. But this pretty boom boom that they were not going to bring me any numbers. Abantu bakwaZulu Natal, you want to pay that in Matinayo, Uguti, in Wazi, Uguti, Gibambe, South Africa. Hey, my brother. Once I got KZN, it's done. What's also good? Ngendlela a-excited ngayo nganqaba mina ngathi mina no ngathi mina emabhenqeni ayozwa ngami ngathi nami ngiyozwa ngabo kuthi siyoqoqala ndawonye namabhili langalimbe maduze nje bese sibukisane ukuthi sesikhathele ukuxhashazwa noma ngabe iliphi iqembu lezepolitiki eliqhamukayo elimashulumayo amasha namadala sizowanikeza iplatform okulalela ukuthi amabhinga ami njengesociety yamabhinga njengamabhinga foundation eholo ungise umlando omkhulu. Ngithi mina asilalele silalele sisi singikhathele ukubona abantu bami bekhaphazeka. Abasho ukuthi iqembu elifuna silifoleke amahoti ethu lizo sinikane singamabhinga njengoba ubona sisiyawutela nobona kumjini ayona ibino le bona bangobasesemthini ama-press conference akuphi abasemavukele thina sinabantu asinamuntu. Then that's where it's all began. Nganqaba mina angithi dictate ukwazi ukuxosha o-deputy mayor engabaxoxile nabo, axosha amakhansela engaxoxile nabo, enze wonke udoti awenzayo, avuke ekuseni uma exabene nomkakhe azoma phambi kwamakhamera athi useyomu-deputy mayor sebuhlakazi ubudlelwane-ke nokata noba kuhlupheka abantu umuntu bese alanga impilo yakhe according to isarali yakhe umuntu engezanga-corruption because of the political dynamics. That is dictatorship. That is very wrong. We are leaders. We listen to other people. So that is very true. People of KZN are very angry. EFF members of KZN are extremely angry. That's why he was trying to lock me in. Ukuzemina, and he's always to say, Mati, go, hey, you was some. And type it under the ship. I'm not fools of the panic. And the other one, what you know, you can never talk about it. You can't put it in the other one. Most men are well. See, I know what I mean as a share. Depending on that corner, it was in this. Some of the people of the Limpopo's, they can witness this. Utigimi, that was a top secret meeting, but that insult, I can't reveal it. Uzotigimi, never ever go. Funuge ale wazo, ekezetene. Ngoba bantu bangoba mapete gobo angatwala mabasa ufo. Uthi amapeti angazoba ngadala amapasa for hey chief have you ever seen any running there that becomes successful? Usho kanje in a home of paper, in a home of Tisela Nishawuke, in a home of Ege Makatsi, in a home of Pendi Maengane, the heroes of cultural music in this country and in this world. Jeremanje, fully pushed Umakazi all over the world. But the leader from his own province can say the insulting anger against Amapeti. What is that? I'm not going to say anything about it. After even the letter that I have produced, now we are dictator, we are not CEOs, we are not business, our bedroom, in our corridors, we talk about the country. We all know that the country is in crisis. We need to discuss some issues of the country. Then what? But again, ma peni abe no ini mod. But the story is saying nonsense. Abai ma basi muge. Na kolis futu gubomi. An kunwa mna bantu aba mansonga who are offended and those people who felt our typecast. But These people are boasting, these powers are boasting about destroying our economy. They are creating themselves as rebellious people of this country. Who can vote this nonsensical organization? If your mind is correct here, after Kupe Kongaga Genes of the Sending of Africa, then you can give your vote to these others. You must be stupid. Any African man who can do that, not in my name, but practically, but the device of this was unfortunate. It was uncalled for. Not everything you resolve with war, you revolt with violence. If we can be violent, me and I'm working overtime. ngikhuza abantu nesenzo umbane masenzini sokuthi mina eke ngigcine sengikhupha imoto babezivikela bona abantu eke kwaJesse bethi asivikele kuphela uhambo imoto sesivikela nabantu aba namadila noJesse aba namadila kwaJesse abazofela ubala beshiselwe ubala. We don't have so much money that we can repay those people because these people are bad. But uKFC uyafana. So ke ngithi mina are you serious? They've invited you to tell you that they want to commit a crime in this country. Befanele ngabe siyababopha kodwa angathi mina asibaye. Angibaye khosi inkantolo bathi akubulawa amagulu. Uyabona? Khosi inkantolo. Emveni kwalokho wasuka lapho akagcinanga lapho. Akadeli lo mfana. Wafonela abafazi bami, my wives, abusing my wife and promising them money. Ukuthi abangibetraye. Ngikhuluma ngabafazi bempepho mina ngikaliwe. Ngabafazi bempepho. Oyedwa wabo bephesha kwezilwane. Bazongisendela imessage. Wathi there are different people that are calling me. I think they are plotting something against you. They are asking me a lot of questions. I don't want to be the part of that shit. Yabona. So lento leyo it shows ukuthi i brutality and arrogance and unleadership skills in Julius Malema is zero. Can you imagine this man can be uhulumeni tomorrow? Ngithika mina ningizema Africa sengqoko bantu bakababa bantu bamadlozi babamkhulu bantu balelizwe laseNingizimu Afrika. Noma ngokuqala umolo umota jabula ngizombala. Athi mina ngiyilutho ngiyinakile. Ngiyavuma manje manginakile. Usenzile isenzo sakhe sibi. Wangiphupha imoto. Wabafonela. Wazi kahle ukuthi kwi-FF wena into bangayifuni yenzeke ayenzeki. Uma ungathi abathi break in bonke uhambe e-toilet uyohlala khona bangakhophe lo kusimula bekulinde ukhishwa isisi uzubuye.
Abezithi.
Ngoba this is how dictatorship they are busy trying to create a political court and knowing that in South Africa a South African people will never to allow a political devil. You are a political devil and you are nothing and you will be ever nothing. They fear you all. I don't
know.
Now he has set me free. Malema, thank you. He now will try it. What do you think of the show? What do you think of the show? So therefore, it's the way I saw the show. Zia Kalamash. Selo, Julius Malema, this is the president of the Benin Nation. I'm telling you right now, I was trying by all means ukuthi mina ngiphaphamise abantu bakwaZulu Natal nabantu baseNingizimu Afrika ukuthi inhloso yalo mthamo ukuzontshontsha amavoti kwaZulu Natal abukeke njengomuntu oyithemba leNingizimu Afrika abonakale njengomuntu oyisixazululo kodwa kunjalo yiqili lamaqili ngokubona emlandweni we-over 10 years ayikho neyodwa into abakabayenzeli kwaZulu Natal. Kwakho umhlahlavu wejalidi wodwa ehlabekisa uZuma as a result of political agreements. Nale nto nje ayisho uSindiso Magaqa, that was a shame. thina la sikhulisa khona ngehlonipho awukwazi ukuzoposta umuntu engasekho ekade umfweni uzothi umndeni wakhe umthwalo uthi umthwalo uthi umthwalo wawunelungelo lokumqashela ngisho amabhodi kaide ngale mali oyigqibe emaplazini akhe awu-4 ngale mali oyigqibe emaplazini akhe awu-4 ngiyakwazi lokho khuluma qine point engineering uyakhumbula na wisumnotho wasenempopo wabhou phansi nge-VPS bhou phansi lesakhulwe fluent they are they've tried to manipulate system labafana khululeka ngani zakwethu into esebeyifuna ukuyikhaphazela thina nokuthola ama-presidential candidates but into ekuthiwa imali baqedile mina-ke ngani zakwethu ma kukuthi konke ngikhulumile la kungamanga kuyobe ngiqala ukuhamba ma ngihlalutshile iqiniso ngiyalazi engangikhulume futhi mina ngiyakwazi ukufela umuntu ngiyakwazi mina ukuyimela into yami ithi mina ziyakhala kunje njengamanje ngithi isiphetho senkulumo yami uJulius Malema ngomhlaka 10 February 2024 uyongena ngifike ma ngeke ngalibeke kwanoma shesha shintsha i-stadium uya kwenye indawo ubondiweze njani ukuthi uyongena ngifike emabhida usho mina president of the federation awukwazi uzothimisela ipleti lami ngidla upresident omabhinqa edla ekelokho ukuthakathi lokho kwena ngithi kwazo ukhahlela ipleti lami ngidla bese uthi usopolitiki bese uthi umuntu bese uthi umholi bese uthi ubaba ushike uye kwi-press conference uyotsala uthi mina ngihlezi kwisithi etoilet lutho ziyakhala manje
hale
thank you Mr. President
Any further questions? Kawang cuma tahu mana, mana mak? Okay.
Ika mau pilihan orang Islam deh macam apa? Dalam jenama muzo, moga mesti dalam itu ni pilihan aku muzo macam apa? Utara zaman lupa nunggu sebeli, dalam itu ni pilihan aku muzo.
Muzo kau cuti. Muzo itu
ni. Macam any other questions? Is that the only question, sir?
Yeah,
okay, any other questions?
Matungwane.
Are you any question a corner? Okay, now I got my question, Matungwane. Abdali.
Come up with love.
Okay. Kubeda.
Question number one. What's the Natali? Where am I? Because all resources, because everything. What's the Futhi kwesibili we are the most welcoming people. Even when you are not from KwaZulu-Natal, or when you appear in overseas, are you Zulu? We show the privilege we have in the history that we have as a cultural a tribe and in the kingdom, as well as our beautiful province with so much history. So therefore, everyone is welcomed. Everyone is welcomed. Prohibited who you are, but him specifically with it. Ukuthi lokho kuzokwenzeka kanjani kodwa ukho umthetho ozophula kodwa ngithi yongena kufika ngoba yabona nje ngithibe kanjani.
Okay, any ayikho enye question ekho awutsho udinini
mana lokhu kumsimemezela ngeke mina njengoba wena uthe wena mina ngibiza mina intatheli sengizosho ukuthi amabhengu ayalala. Ah eh, asikwazi ukukhuza i-detectorship. Then myself, I lead as a detector. Angikwazi ukuthi kufanele mina abantu bami sihlangane na. Njengamanje ama-social media platform iwona powerful than anything. Intatheli isefiwe la, isefiwe ngoba ayiphelele lombhobho. Lombhobho kayiphelele. Sisefiwe encane na. Ithengiwe futhi okusibili ukuthengwa kwenu nani nine agenda eke seniphile impilo yenu. The only free space that we have is social media. That's why even some of the things that we are trying to resolve now, they happen in social media. That shows how social media powerful it is. I may not even have to ask you, why fala nomnene? Kodwa abanye ngikijima laphana kulana semphaka ama starter ungaqala ngisho press conference. Ngoba vele ngisuthi hey ngikomplete hey chief, 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 wait. Yithi mina lapho sizoya kubantu, somemezela ilanga, siye kubantu, sikhulume nabo. Babeka imibono yabo bese sikhetha i-committee bese sihambela ama-hostela wonke jikelele bese sikhambela izinhlanga ezahlukahlukene ngamabhenki awona kwazulu-Natal. Of course we are the majority but lokho akusho ukuthi ithina kuphela. Eastern Cape olimpopo kophonokwana yonke indawo uyathanda i-president wamabhenki ashwembu shwembu shwembu iyabulela.
Thank you colleagues. Angazi baba ndabandaba awakho kuphetha before sokuthi mngani
siyabonga kubonke abantu abathatha ithuba. Siyabonga, siyabonga kubonke abantu abathatha ithuba ukuthi babe khona sizokweseka insizwa yakithi nonke nawe xaphakathi emaphathini futhi usikhonisela kahle uhlelo. Umteboshe la ningaze njalo nicabanga ukuthi asizukubethana nomteboshe, sizazobethana ikhayiso
njangiyikhulukhulu kuze
sizazobethana. Ningaze nicabanga ukuthi akuzukwenza so ke macumane futhi siyabona. Ngilapha-ke mina inhlizo zakithi ngoba umuntu wakini uma ephatheke kabi kuye kube namagama amaba amanye awakhiphayo agcine emonela izinto njengakho lokhu kwenzakalile. Kodwa kusiphatha kabi-ke thina sizinsizo zakwaZulu ukuthi umfowethu eganiwe nabafazi eney'ngane kube khona izinto ezimlahlekelayo ngenxa yomuntu. Kulungile uma elenzile iphutha, alenze iphutha lidle yena lilimaze yena kungekho omunye umuntu ongenawo. Kusiphatha kabi thina, njengami nje mina kungiphatha kabi ngoba mina ngikhulele emakhaya, umfowethu ukhulele emakhaya. Ukukhuluma-ke igama uma usulikhulumela livuyele emuva, kodwa-ke phela umuntu uyakhiwa, akekho umuntu okhula njengesidala. Uma ngabe kubonakala ukuthi umfowethu benze iphutha bekufanele akhiwe atshelwe. Umuntu kwaZulu wona kathathu, kwaZulu nje ngesiZulu umuntu wona kathathu, kubone kulokho okokuqala atshelwe, bone kulokho okwesibili, bese etshelwa kulokho okwesibili ukuthi uma bewona okwesithathu uzojeziswa. Ebese thi mayinona kulokho kwesithathu bese kuthiwa wenza ngamabomu, okusho ukuthi njengoba wona wena uvuke ekuseni nje uthandaze uNkulunkulu, uthandaze uNkulunkulu uthi uNkulunkulu ngicela ungisize ngihambe ngiyokona. Manje-ke yini le yenziwayo ukuthi umuntu uma ephazama kanye kungabe kusaba nesexwayiso? Engangibona njengoba behleli lapha ephalamende banenqaba yey'mali ezingekho emthethweni abayisebenzisayo. Siyibone ukuthi lento abayenzayo ayikho emthethweni, sibaxolele njengoba kuze ukhetho bazophinde bevotelwe futhi. So-ke ngithi iy'nsizweni zizonke nje ngaphansi kwegama likamfowethu uMantshingana engizokweseka yena, chaza iy'nsizo zakithi ake kuhlanganweni bafowethu, kwekwehliswe umoya, kuphele yonke le nto yokubulalana, kuphele yonke le nto yokwenyanyana, kwekwehliswe umoya, kweke sekwane. Siyababona abantu besifazane bake besisekane, besisekanele into engekho, besisekane impela kuze kuxoshe umuntu emsebenzini, besisekanela nje into engekho. Nathi sizinsizwa-ke sisekana, ake kube lula amaCingwane. Mina ngeke ngixabane noMaCingwane, izwe liyazi. Kodwa umfowethu le nganginyanya isenzo, hhayi yena ngimthanda kudala kabi, yena efika okhozini esangena ebusuku ngangimthanda kabi, namanje ngisamthanda. Kodwa ingakho futhi ngathi lokhu akwenza kuyiphutha ngoba ngangingafuni umuntu onjengayenza iphutha. Akayena umuntu omncane, indoda le, akayena small boy, he's not a smallest boy. Mhlawumbe for the benefit of everybody ongasikhulumi isiZulu, we as Zulu people, when we say we are the Zulu people, we are talking about ourselves. We're not saying other people are not people. We're not saying that. We need to clarify that, because Every time when we say we are Zulu people, sing abantu, eat abantu, we are talking about ourselves because we only know ourselves. So when if you think you know something about us, come and talk to us and we'll tell you if you're telling the truth. And if you're not telling the truth, we'll advise you and educate you. But it's not fair for a man to stand up on a podium and say this is the smallest boy. Smallest boy. I don't think even an ant is the smallest ant. I don't even think in the smallest animals, a smallest animal can agree to that. Because it's not fair. You can't be a leader and say that, Bafowethu. Futhi ke thina ngimtshele nje siyashayana ke thina bafowethu. Siyashayana ngempela mina nje ke bafowethu ngiyashayana. Umbeda mzwana nje nami. Ufuna ukumtshela nje I'm ethi mina ngishayana ngempela nje mina baye ukutshela abantu hambe ufuna umlando wami. Ngiyashayana nje mina. Asikwazi thina. Asikwazi thina sizinsizwa ukuzotshelwa enye insizwa yakwenye indawo izobhozoma endaweni yakithi. Ngicasulwa yilokho nje ukuthi usukomunye umbhemu azobhozoma kwelakithi azoshinga kwelakithi sikhona siyibiza ngeyikwaka.
Akashingi la muntu.
Akahambi umuntu ayoshinga kwelakithi simbone ukuthi ngempela ngempela.
Sithi-ke
ngifuna ukuphendula umbuzo walensizwa. Ukuthi insizwa ihlangana nini? Sihlangene nje futhi. Uyabona lokho esikwenzayo ukuhlangana. Indoda nendoda 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 eSouth Africa lapho ekhona khona inabantu abakhuluma nayo. Masingamadoda simelele ubudoda nje. Makwenzeka amaphutha siqoqana sikhalimane sitshelane ukuthi lokhu kuyiphutha njengoba ngenzile kumfowethu namhlanje ngihleli naye la. Akekho umuntu enginethemba njengomacingwane njengoba ngihleli lapha. Ngoba ngikwazile mina ukumtshela iphutha walibona iphutha wangethemba wangihlonipha wangilalela. So ke lowo muntu uyethenjwa lo muntu ngoba khomba ukuthi unodlela. Asikwazi-ke iy'ngane zakwethu ukuthi singavumela insizwa kwenye indawo izoshinga la izoshinga lapha igwazi iy'duli uyiyona shenge ngoba
uyindoda.
Masithi-ke iy'ngane zakwethu yithi abantu asisho ukuthi asizona insizwa yithi ayikhona i-South Coast ko-Eastern Cape ko-Limpopo zikhona iy'nsizwa izwe lonke ko-Northern Cape Eastern Cape zikhona iy'nsizwa siyazihlonipha iy'nsizwa zakithi kodwa mina ngisuke ngikhuluma kwami kwakithi akufanele umuntu akuphikise ngento yakubo insizwa yakithi lena njengoba ndikhuluma isuke ikhuluma kwakwabo akusho lokho ukuthi abanye abantu ababona abantu. Ngiyaphinda nami njengoba esexolisile ephinde exolisa namanje siyaphinda siyamxolisela futhi. Wayengaqondile okubi, wayesho kuyena njengensizwa. Ngoba insizwa kufanele vele yazi insizwa, kufanele izazi.
And no such kind of people, and such kind of how much and how far they come to go. If he called himself and he put the flag of South Africa behind his office and think he will leave this country with this attitude and with this mentality, that will never happen in my presence. They must come and kill me. They are too sophisticated. They got all the money in the world. They must go and dig one of the places that he put money there. He pretend that he's not corrupt. He pointing fingers to other people. He's the most ethical person that I've ever seen. A young boy that insulting him doesn't have way in insulting any leader. They think who is this? The only people that I would say is in Duna, the Bongakulu, Mokosayiti, Bongakulu, Bafowethu, Bongakulu, and the rest of our social media platforms, and then the Telezone, and the different television platforms. I really appreciate your presence here. Yes.
I'm uzothatha i-1-on-1 umacengwane laphaya sizoqala ne-Reuters size ne-Newsroom size ne-Soweto TV abanye bengeza nabo eyesibili ukuthi bafowethu uma sengiqedile laba specifically abantu bendaba sinamanzi ngale abafowethu ngale lapha okugotshwa khona umphangazane besacelene khona ngale nangu umakami lapho uzonidirect ukuthi ngizoyithola phi into yokuthiba ukona macengwane
Some of them,
ukhona umthatha umbetha nini
hey 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 ngizobetha
wapha wena hey hey ngiyimi.